ngaze ngilibone uthando lunjena ungaqabu mina kanti kunyanga kanjena basemathandweni ungaqabu mina kanti kunyanga kanjena basemathandweni ungaqabu mina hangiyazi ngilibone uthando lunjena Hangikaze ngilibone uthando lunjena ungaqabu mina Aze kwamlandiwe
dale
kwamlandiwe
dale
Aze kwamlandiwe
dale
kwamlandiwe Wamlandiwe
dale
Wamlandiwe